Onye Chineke butere ụzọ, ije ya ga-abụ ije awele. Nzọmụkwụ ya wee bụrụzi ọganiru. Bata, nzọmụkwụ gị abụrụ ọganiru. Chineke mma, Chineke dị iche,
Chineke
nsọrọ mụkwụ, ọsọwọrọ mụkwụ agwara
abụrụ ọganiru.
Chineke nye nwa ya,
Chineke
akasị obi,
onye
ngụgụ obi dị nsọ n'elu,
na-eme
nzọmụkwụ abụrụ ọganiru. Abata, nzọmụkwụ gị ga-abụ ọgana iru iru. Echiche bi ụwa mana oke echiche anaghị bụ mkpa. From morning to night, from here to year, ana m agwa gị nwanne nke m, too much thinking is not the solution. Ka m jụọ, ị ka na-echekwa? Kingsley. In a choro, in a guapo, is every beget a two moon child. Yammer and one name. Obuno, one or this, he paid Perichine Casagia, Yadi Kurinagola, Surum Guapua, the kind I gave him, Okuka Gadalama, he gave one merit. Fast me not a gentle say,
oh, Jesus,
yeah.
Echetalam,
maybe that's why I'm from today.
Echetalam,